Namuhla ke sithi asibheke abantu bakwa Tembe. Labantu ke bangamathongo bazalwa uTembe yena kanye lo oqanjwe ngaye umfula oqanjwe ngegama lomfula uMtembe otholakala khona le eMozambique kwaSoshangana. Badumeke ngokupheka insimbi bayakhe benze imkhonto benza amageja benze nezinye izinto zokusebenza ikakhulukazi emasimini ngoba bakhuthele kakhulu bakukhonzile futhi ukutshala nokufuya. Bagcine ke sebehlukene phakathi kwathi abazalwa umhali kaSalimbo basala khona le kwaSoshangana kwasekuthi abazalwa uMangobe wakhe uSalimbonya ongumfo wabo kaMhali bona benabela ngala kule elibizwa ukuthi iseNingizimu Afrika namhlanje eManguzi baneyibaya ke lapha kule ndawo yaseManguzi endawo ekuthiwa iseNkovukeni izibaya zeinhlanzi lapha ngakuNkosi Bay lapho ke kuthi njalo ekuseni bahambe bohlola bebheke uthulwandle maselihlehlile lushiyeni thola ukuthi lishiye inhlanzi eyiningi ezibayeni zabo lezi zeinhlanzi bese ke beyithatha inhlanzi ngaphambi bayithatha baqala bayicibe ngemicibisholo bayigwaze lokho bakubiza belungu bathi phecele ze spear fishing bese beyithatha ke inhlanzi ke bahambe nazo bakhonze kakhulu inhlanzi ukuyipheka namakinati bawakhonzile futhi okunye ukudla bakukhonzile lokho uMangobeke wazala umabhudu oqala naye oqanjwe ngegama lomfulo khona le kwaSoshangane kwasimabhudu oqala yena wazala umwayi zala uHluma uHluma wazala ke umsongi kuse uyena uNoziyingili mozo khulunywa ngoNoziyingili khulunywa ngomsongi khulunywa ngomuntu oyedwa lapho uNoziyingili ke wazala uNgwanase yena ozale umzimba yena ke ozale umabhudu wesibili esigodlweni emfihlweni lapho kubanjelwa khona umkhosi lo yube khona eminyaka yonke aseqala ngonyaka lo mkhosi esesibiza ukuthi umkhosi womthayi omama bakule ndawo ke njalo bamathongo bashaya uride neyigubhu zobuthonga noyikuphu zobukano utshwala obakhiwe ngamagano bahambe nabo babuyise lapha na emfihlweni bese kuthi mabefika koNkosi iNkosi iqhabule ithamu lokuqala besivulela ukuthi wonke ke umuntu sengakwazi ukuthi azinamise noma sijabulise ngokuthi aphuze lesi siphuzo sobukano ngaphansi komkhosi wokuthiwa umthayi labantu bakwa Tembe ke bakhelene kakhulu nobukhosi bakwaZulu futhi bake babaganiselana khona ngoba sezothola neNkosi uJama eganwe khona lapha kwa Tembe bana nolimi labo ke lesithonga abalikhuluma mase bekhuluma ungagcina ungasaziwanga ke abantu bamathonga bakwa Tembe bakhona bazinze lapha enyakatho neKwaZulu-Natal endaweni lapha ngakuNkosi Bay bancikene kakhulu neMozambique banehlobo eMozambique banehlobo futhi naseSwazini sibambe lapho ke imvelaphi kwanamhlanje ke sithi ke sophinde sihlangane futhi kuloneli viki maliphakama lase besikhuluma khona futhi ngayo futhi imvelaphi elami igama ngingusithembiso kaGwejobomvu wakwaShangase umzukulwane kamvula lena yimvelaphi